say frɛ wo atwɛ no mugye wo yi eni firi hɔ no mu aka de ye. Sɛ sɛ nkwa sɛ mo nkwa na aka kyiri.
Hey.
Ah.
Wo sɛ
ah.
Rewind it for me.
Ah.
Wo kasa sɛ de wo sitie nsa na wo kasa.
Nsa ni fo.